Sanibona guys, igama ngiqabile nginiphathela amazibela asibongile ndlaminis angomhlaka 23 July. Yo guys, kunzima. Ukwenza beselindile ukuthi uVusi agonyuluke phela. Umane wathi uVusi bafo kunento ebalulekile kumele kutshele yona. Ey, wabantu nomalanga. Waqhaqhazela amadolo nomalanga wabheka usofa ukuthi ulapha eduzana ahlale phansi. Uthe esehleli phansi, ugcina beloke eshalaza naye. Wathi bafo, ubukeka sengathi lento ofuna ukuntshela yona i-serious, kusho ukwenza. Wamane wathi uVusi, bengifuna ukusho ukuthi njengoba kusasa kusuku lakho lomshado, hey, ngiprepare esinye ispeech bafo. Hey, inkunzi malanga ngifuna uma ngifika cace. Wamane wahleka ukwenza waveze lomhlathi guys. Unomalanga umane wabamba inhliziyo, bengathi izoqashuka iqathake phansi inhliziyo, wayibamba unomalanga inhliziyo, esho ukuthi inkosi ngaphunyuka ogibeni. Lapho uVusi unembeza ububhale ebusweni guys, ube uqeda ukuqamba la manga nje, wamane eyi wayisola wadla imhlathi, washo ukuthi yeyi aze angifake enkingeni nanka amantombazane, aze angifaka ogibeni nanka amantombazane. Ayike embhedeni yena uVusi benogcina bengemnandi guys, bekumuncu. Uze wabuza ugcina ukuthi eyi sithandwa sami, yazi loke sibuyile laphaya kanoma uthuli nje uthe du. Wathi ufuna ngithini? Yagcina ufuna ngithini? Wathi ugcina bengizama nje mina ukuthi ngivikele unomalanga. Wathi umvikela ini? Umvikela kumbhedo? Ufuna ngisaphothe umbhedo? Yazi ayikho into ongayisho Gcina engasingenze ngibuke le nto leninzile ngenye indlela. Mane washintsha-ke indaba-ke ugcina wathi sithandwa sami, yonke le nto bengenzela wena. Wathi kuyenzela mina kanjani? Wathi unomalanga beningane bayi-perfect distraction for uKwenzo. Wathi yiphi yona ingane? Ubiza ingane ngovolo? Usho loya volo lo ubiza ngengane? Wathi lalela, lalela, uyabona uSibongile mingasebuyelana noKwenzo, wena khohlele sesihlalo sokuba i-CEO. Wathi usuyabheda-ke manje lesa sihlalo esami. Wathi lalela, uyabona uSibongile unamandla. Uma uqhathanisa uSibongile umhlanganisa noKwenzo, wena uzoketuka kulesa sihlalo. Ubonile ukuthi wenzeni ngama-design? Ubonile ukuthi kwenzeni ngama-design? Yona into oyifunayo leyo? Wathula uVusi wathi, njengoba ngikutshela sithandwa sami, unomalanga uyi-perfect distraction for uKwenzo. Uma kubuya uSibongile ngeke sikwazi ukuthi siyinqobe lempi. Ii, wathula uVusi wambuka. Ugcina wamskena guys, yabo la mehlo lawa akuskenayo ukuthi kanti kahle kahle hloboni yomuntu wesifazane ngamshada ngamletha la emagcina kuDlamini. Guys, lapho ugcina bekade emile ezini lakhe lokuthi yena nje yonke lento le bekade yenzela uVusi kanye nesihlalo sokuba i-CEO. Niyabona-ke guys, uVusi akusiyona indoda ongayethemba. Yazi la usucabanga khona ukuthi usumwinile ungokwelakho uhlangothi, umana kuphendukele njengenyoka akushaye ungasalindele. Unomalanga-ke ubesemuhle bandla, shaye enye i-makeup waselindele ukuthi phela umshado uqale. Hhayi, uVusi wamane wamvakashela wathi, lalela lana-ke sisi, ngifuna wazi ukuthi ngelinye ilanga ngizoke ngicele nje nawe ungenzele i-favor. Wathi, excuse me, are you blackmailing me? Wathi, uyabona wentombazane ihlakaniphile nomalanga, uyazi nawe ukuthi ikhothi ekhothayo engayikhothi iyayikhahlela. Eyi, unomalanga waminca. Uqede lapho-ke wathi kumshiya kancane, obuya wajika uVusi wathi, okunye futhi bengisacela nje ukuthi uhlukane phansi nonkosikazi wami, akabadingi abangani abafana nawe. Eyi, wanyobozela kakhulu unomalanga guys. Manje akasazi yazi usenjenge-ticking bomb uVusi, angaqhuma noma inini. Akazi ngampela ukuthi umi kuphike manje. Akasazi noma lo mshado athi awume noma uqhubeke. Hheyi, kwaze kwanzima. Yey, kwaze kwanzima guys. Hayi-ke guys, akhalile-ke ama-wedding bells. Bom, bom, babam, bom, bom, babam. Waqhamuka-ke unomalanga ehamba noyise usokhabase bayoma laphayana-ke eduze kukaKwenzo. Hayi-ke uKwenzo-ke guys, uke wathatha amaringi waqala-ke wayifaka kunomalanga, nonomalanga wayifaka kuyena, wase wadeliver i-speech kind of emotional. It's deep, guys. Umaninji wakweqa amehlo wabuka uNomalanga wathi, waziwa muhle. Uyingelosi enhle egqame kunazo zonke izingelosi. Lapho utheshwa njalo, bashintsha ubuso bukaNomalanga babo ubuso bukaSibongile. Waqhubeka uKwenzo wathi ungenza ngifise sengathi nganyuka isibhakabhaka. Ngithi uma sengifikile kuwena ngikubambe ngesandla ebese ngitshela umhlaba wonke ukuthi finally sengisitholile isithandwa sami. Lapho usho wonke lawo mazwi uba nama-memories la bejahana noSibongile lwandle ezegcina semnikeza loyakhisi loyayaga eze amshure nisawukhumbula. Emva kwalapho uthi uKwenzo ngiyakuthanda futhi ngiyohlezi ngikuthanda. Sithandwa sami, ngifuna mina nawe sibe ndawonye ingunaphakade. Uthe nje qedu kiss, mithi uyavula amehlo, hayi bo. UNomalanga phela lo, akusiyena udakudindi wami. Oh, saqala saphela ismile ebusweni bukaKwenzo guys. Yeyi, ngoba uthando. Yena uyitshela nje ukuthi uyishadele uSibongile guys. Kanti hayi, ushade uNomalanga. Iphele lapho-ke guys, umshado uphumelelile ngisho njalo. Kodwa-ke asazi ukuthi uzolasta yini. Ningakhohlwa uku-subscribe and like and comment. Until next time, bye.